ndabwikira kimwe indaya ni ngije ku mapave igaparika meje sindi ndaya eh
we urikire
ushaka ni by phone
ah no ni umva ko ari ndaya za pro nyine za pro
eh nyina kubwira rero eh
uri mu professionnel
atwikanye no 10 n'ivyo
udandaza profession biri mu vyavuzwe yuko uwe ushobora kuba usohokana uri mu bakoga bakarira cyane abagabo babandi
abagabo babandi nta mugabo w'umuntu kuri isaha
Leila turigisha twese gukoresha condom kugira twikingire urayikore
ha nyo ya mbere
kubera iki none
kubera
utinyinda utinyasi
je ni yavyose
none haje umuntu ati Leila duheze ariko ndaguha
aho mama wandanguwe duheze ta condom koresheje kugira cyabike
sagyohe
kugira ryohegwe oya nakugirwa kuba uko tera muhungu ni gaya nizera eh tegeko kwikingira
none tarishye niyo heruka kwipima cha sida gyari
tumve ntabeshe mama nkwiza nka simwa eh
muri amezi atandatu nkishika maze kubikora kanga
nanje nzi ko nkunda kubikora uko nzi ko nkunda bango nofuma ngenda na 24 tukabikora nkamira nkikingira ubuzima bw'abandanye
uzi gukunda iki
kubita bango
bango ni
nyama nyama yesi nzi yesi ndaza mikorosi
aje twaga gupro
shaka ibintu birebire
oh bya bizi projet ngo dukundane birebe
izo projet zishaka kuzozana amayakira amafaranga da yafise tugende wanyu ndagukwa po sawo mugabo ukumbwira ngo ivyo ma projet ngo ndawukuna ushaka tuba basheri basheri busheri bya na busheri waru ubu ni impanda guhe duheze eh je mvuga kuri unyanka zonyanka ngo ndazonkunda
Isaac TV
One two, bakunzi ba Isaac TV. Nkuko mubibona rero ibintu byose ni fresh kabisa kuri Rwandaba. Niko ndaraba iri inyuma yanjye ga. Fresh kabisa by name. My name is Isaac Classic Marizi. Anytime, sometimes, and ya gara abantu batandukanye tukavugana ibintu bitandukanye. Tugere ku buzi bwabo kandi ibikorwa bitandukanye. Ndibaza ari video ushobora kuba wamaze kubona kuri Isaac TV. Umudada twa. Tubyatsare urumva ibintu nyeneye ucuvyumva nawe. Abana muje kuryama kutusha abantu bakuze bagira bayage gato. Ariko uko biri kose ifo tumuye baze kuko umenga kandi numwe mu bakoga nuvuga yuko bari ko barakora sana. Amazi misa ariko akina amavidi ama comedy akina ibitandukanye ari mu show biz bitandukanye. So niyo mpamvu nabaye umenga ndaba interesse tu kumuvugisha. Ni sawa. Meze neza.
Yego.
Je amazi misa ndakunda kuma video trending of course ariko amazina exactly ni
Leila
yandi mazina y'ikirundi ntake
mutwa kwizera Leila
for real umuntu wese akubonye umuhungu wari wese akomeye akubonye acapanika wibaza ko ari kubera
sinzi impamvu
ntibarigira bakubwira n'igituma uwo mwese
oya ngira ni ingabirano imana yampaye sinzi ko bivuga
ingabirano yo guparikisha abahu
oya just abaparikisha aribo nyine biparikisha
cyanke ubona ko impuzu wambara like ziri mu zitera uruhara gutuma abapani
oya je nambara uko mba ndavyumvamo sindavyambara ngo nikwera ngo nze nzi ko nza gutirimutsa abahungu oya cyo muzi ko niyumvire kwambara niko nambara
okay sometimes uraboneka uri mu kwini video cyangwa uri mu kinyoma rere tout simplement tout
je irore yose muraki ndashowe ndayikina
no kunyonga bisusu kujyana bibonye fresh
bien ça
okay sawa umuntu akuravye hamugaca wumva ari idoza ati asha Leila ni ndaya wowe mwishu
javuze ko ndaya nivyo kumenya je cyo ndicho kai je sima mbabazwa nivyo abantu bavuga ko ugiye kwita kuvyo abantu bavuga no gusaraho sara rero je ivyo nkora ndabikora kugira nishimishe je wenyene nshimishe n'abankurikirana rero umva se ka bafise bifu na cheva ngo ndi ndaya birabasha vrema
okay sawa ariko iyi comment rumaze guhura kuri nda
cyane nko ma comment yoyo nahuye nawe mu minsi yeze yararenze baba abantu benshi barancokora bakanuka ngo mfise ibisubi pande ibintu byinshi mbwaba jya ibyo naco bimbwira Isaac nukuri ndabibona nk'ibisanzwe nyene
Leila uri umukobwa mbo uri umwigeme cyangwa uri umumama
jewe byose ndi mwigeme ndi umumama ndi umukobwa byose nuko nyene
uri umwigeme uri umumama uri umukobwa byose
Okay, sawa. Of misiguru urafite abana. Cyangwa umwana. Okay, sawa. None ntibaza yuko umwana ariko kuragira kuri rezo sosiyo hari ico bimwonona mu mutwe cyangwa urafata umwana.
Yeah, jumana wa mjena la gira nukumba zivyo, achari mutu. Nia imba zena nzo mnyuko ni siguru.
Nzo mnyuko ni
siguru. Ya, jinyene nzo mnyuko na mnyuko ni siguru.
Fata, mama rajakoza, mungana rajakoza. Mama jina kwenye video ya urukula nyongibi susu, mama bukia nanche ndabi nyonzeli fresh, like umushiriku.
Nene kumuhungu ya nyongibi susu.
Ah, numuhungu. Nene kawana ati mama, kwa kufata kweri, kuri ya mamisi.
Gufata izo kufa kwa mungana wa anche. Usanja abantu urakomba simba ndi mu bindi badi mu kazi
naho uzocumishura ati ndi mu kazi mwa
mu kaje kuko niyo uduhuye turi mu isero mera nuko ari je usanja ndi mu kazi ndabishira mu mwete nyene
impuzu utokwambara ni impuzu zimeze
mu bantu impuzu no kwambara mu bantu je numva impuzu no kwambara mu bantu nja mu bantu uva
sa
ego
mugira izindi
so se bien
ama bikini kondowazi challenge na kuga challenge muri game ba kuga hura nazo ni nyinshi yani ni nde Leila iki challenge ba kuga hura nazo ni nyinshi zimwe muri izo hariho like gushakwa kujyamana n'abastar n'ibiki izi challenge nibira kuba ko
kujyamana n'abastar
ugasanga umusara bigusavye yo mwese
aya ngambeshe frem nda bose duhura tukata tubabagenzi
okay none ko je mfise urusaku yuko umwe mu baririmbyi ntavuze izina reka ndamwihoze ashobora kuba mwarigize ku datinga like
oya ushaka umuvuga kugira ngo mvuge ari hama nka kwishura
ariho na video amaze iminsi asirikira ugiye mu tipe twa nimbari san bi nimbari nde like ndamukunda nabibonye ahantu kuri wewe birya biri true cyangwa wari kurakora scan like
ya umva sinzi ko nabivuga gusa san bi ndamukunda save
bya vrai la para blague
apana blague
yaramaze kwishura
kwishunyishura kunyishura yarase kunyishura nyine nabi byose ni baragara mugabo mbonye nazitsana nanjye kantutse
urakaze
cyane
okay sawa okay indi skendo bo indi inkuru numvise ariko sindi shua uvuga ati je ko je numva rusaku ati je je musinkorera mu rusaku barabiza ko nzo bize active je ko je nakorera mu rusaku byaravuze yuko ushobora kuba muri kahise I don't know ushobora kuba warigeze kudatinga na Lolilo ari twenze
ahubwo ndaryowe cyane na Lolilo apa icyomu sovuga ngo numusa ni sevre arazwi mugasuba ngo arengeye abahungu bose kuri iyi si je Lolilo warashyiba hari uwo abasohoye ati
ntawuzi uramuzi mu ndirimbo
ndamuzi mu minsi kuko no mu bintu nyine nkamubona ndiho muri bajaji nkamucako mugabo kwicara nk'uko ahantu hamwe turi kumwe aya
mba rero cyane baragushushanya
ngira bashushanya iki byo shoboka
ngo mwarageze no kubipfana na Shani Queen ni kera gato
Nunga hari gari rero.
Dazi, reka je niko ndavyumva.
Nuje ko kera tari ho narindi gasha singe vyemwe navuke kera.
Ntwari waruri.
Je?
Bi bya Shani Queen Lolilo ni wari mu Burundi.
Nari mu Burundi. Mugaje nka Shani Queen Lolilo nakuze ndababona. Muri television ndi muhira nyiri kwino kwishura. Nakuze ndababona gasha mvasha nira na Lolilo twoza kumufa bigenze gute.
Ama case na.
Gusa akese duhira mu vyoki na mafilme nta birebire bihari. Cuko sinkunda n'abasanishe. Nimba vyase kuri ntuze kuri sanbi nyene vyabaye nka kabone karimwe. Je na gufisi abasani vrem.
Abasani siguya.
Oya.
Beri.
Nuko tera stress nyene.
Je bakundwa na be.
Eh, akono je akono genda numu sign of mangi na numu papa kuza humuye. Eh.
Abo? Hakugenda numu sign of mugenda numu papa kuza.
Sikewi.
Bera.
Kwera umpa abaza gaciro kumuntu papa kwera abasani ba abasani donc abasani ba koga yana basa nku example je ndumusani aba ma amashusho anca mu maso ni menshi ya koga kandi umusani amari umusani nabakobwa baguma bavuka ejo baguma bavuka mugabe umuntu yubasha zigwa gaciro umuntu bakundana azuvuga ati uyu muntu turakundana ngeza kuma gaciro kiwiwe
ja aho nyene bishaka gusa nivyo nari nateguye kukubaza cega cindacengiramo biri mu vyavuzwe yuko uwe ushobora kuba usokana uri mu bakobwa bakarera cyane abagabo babandi
abagabo babandi ntamugabo umuntu kuri isaya
eh Aho nyene uravuze ijambo rikomeye cyane bukumbere ni message ushaka kunika kubakobwa ushize kuvuga rero yuko abakobwa bose batahure yuko abagabo bafise atarabi wabonye
basha je kweri ivyonge abahari nabo ni ngira ni nkumye kwijana eh nabagore bahari ni nkumye kwijana
eh nabagore nu
eh she
ko tubiri mu bagabo
bose barasirimutse bose baramenye umujubu eh
Ngaho kuri atera ingorane mu rukundo rw'abandi umuje cyituma wa mungore kwa turaba atizera kandi umugabo wi umugore wi
eh byo navyo navuga gusa ndabona cyashite kuvuga nase kuvuga kuri abantu baduprofita ngo baradukunda sinavuze kuri bajya bubakanye ko bajya bubakanye baba barakundanye baba barashimanye je navuze kuri aba batipu saka dutesha umwenya batipu mu site ngo ndagukunda ngo shaka je byo si byo ntavyo ndimo ni Imana irabizi vraiment nzohana igico na nakoze
n'ubu nta mushe rufise rero
mushe wo gukoze iki kwanza
Unga ofisa bo muheza.
Kene ishida ndakurondera tugaheza nawe ishida nchukayimara. Eh.
Ariko rero numva ko ivyo bica bisa ni ibintu vyiburayo ko. Cha gutakora indaya rero vya ndi twari gutarabaza.
Ndaza kugenda wikintu kimwe indaya ni ngije ku mapave. Igaparika. Meje sindi indaya. Eh.
We uri ikire.
Ushaka ni by phone.
Ah no ni umva ko hari ndazi za pro nyine za pro
eh njira kubwira rero eh
uri mu professionnel
atwika nyene 10 na ivyo
ndaza profession
eh
okay sawa abantu rero ko turaku no mwanya message ubarungikira automatiquement niya
je message narungikira Nuko nabwiye ko ndabakunda abakurikirana kuraba ibiganiro byanje
bo Nuko nagukirimo mbabarira Nuko urakini sinema kugira izosheko
Jewe frema ai Burundi Ndavuga ko ndi nezeretse
Nene nuse usanzwe ko uri kimuzima bwa misose biguha mahera ni telefone by phone
yo ni VIP
version by phone ya by phone
ya mbaye uzi abwiwanje je nyine bwiwanje nyine reyira
aya by phone
tanundi munakenerwa kubumenya
ariko majya maki wabitwiriye akabanga ati by phone like
eh apa indaya niyo kuma pave eh
uvyumve sindaya kuma pave niyo ari indaya ariko by phone fresh tugaheza sindaya ya bivuze neza Leila rero ntimo mugore okay rero Leila tuko turasoza ikiganiro cyacu ndabise tubaze nka dutatu gusa cinda kureka wiruhuka ivyo kuryama mwana wa mama
aka amanda sara eh nyishura gusa
riharagira kuryama
oya
Leila akabaza ukaje kambere nukuri abantu batwihanganire turabarundi twese kandi hari ibibazo biba interese tubaze kugira abantu bagire ico bibungutse Leila turigisha twese gukoresha condom kugira twikingire urayikore
ha nyo ya mbere
kubera ikintu
kubera
utinyinda utinyasi
je ni yavyose
mm.
Nene haji muna wea ati Leila duheze aliko Naguha
Aho mama wawandangu we duheze atakondo mkoreshe kugira achabiki
Kukira sagyohe?
Kukira gyohe kwe oh ya nakujie kwa kuwa huko Jela mungu nigea nizere Tegeko wiki ingira
Nene tabisha ni wehru kwa kipima shira sida gyari
Tumf Habeshe Omanguiza nga simwa
Namiza tanda
Eh.
Mura meza tanda tukishiku maze kubikora kanga.
Kenshi mwandi kingya sinana kibu. Sinana kibu gawe.
Nibuga kujya kujya kupimisha.
Ngo nkwatsiko nikingira. Yo nikingira mbangira shenge mbangenda na 24.
Akume bagira kujya kupimisha sida bibo baba babikeka.
Babikeka no mwajyamanye n'urugabo gaturugabo ndabona mengo vraiment ya. Eh ucuca kwipimisha nyine ukaraba katacho none kai. Nanje nziko ngunda kubikora kunziko ngunda bango no fuma ngenda na 24. Tukabikora nkamira nkikingira ubuzima bwabandanye.
Uzi gukundiki?
Kubita bango.
Bango ni?
Nyama nyama.
Tubabarire yewe kuri yabanze duko turakoresha ntakaze cyane ariko ni kugira abantu batahure vraiment batahure
nziko ngunda kubikora kubiko cyo njya muri pharmacy nkarangura ibinini nkashira mu nzu duhejeje nkamira ukagana nje nkagenda
ibinini
birahaje
byo gukingira inda byo kingira se
ivyinda byo byo ashi byo byangira
bak kandi rera wende ngunda kumva amajambo yawe mengura amaze gukora inda
jewe ya njyo kusanye no ikorera iriki nanjye mamanje nyankoroye sana naravye gusa nko twavyanye kanzanira uburofu twoheza kwe
rero mwabyaranye muravyumva muvyumva cyo
avye kuvyumva cyo kimya arafasha umwana wiwe randi je nse amufasha uvyumva ngo tuveyo tujya kuvyumva ngo twari kubara
okay ariko nani nkubari kwara kiganira cyo yumva gute
wiwe yamuraba none
okay sawa mugusozera kabisa abantu baraturaba barafite babafite ico bashaka kwigako none uno munsi wewe ubaza ko ujya muri ko turaba kuri Isaac TV no munsi ushaka kwigiki kwige kwiki wewe
kwaza ko idunia kuna ivuna mwe bano se barahindutse je nka ma commentaire mbona yo ndayaravye no no chama bano ukina mugabo je nti binchingupfu
babikorera wa
bagasaduka bagagira iki je nzo gumankora
rero ramaze gufungwa
gufungwa ufungwa gute mugashi
eh babari bakuzi
imuzo ngufi mwijoro
urabona rero byana kugi
oya gusoka uti ni bino kacira amasha kunyubije ngo namba ni mvutano ngiye muri club
awisha
igezo kwamba ruko ni yumva basha barafata ngo namba imuzo ngufi mwana amasabi na maze gusa narakinje kandi nakabonye
eh okay sawa
mera ndu muntu nyene sha kudara mu gasho vrema
okay byatse bigenda neza voilà reka ndo gushimire cyane Leila gusa ndagusaba ikintu kimwe mu gusozera manuka basi gatutu ico yo nukoroke we buja opinion rero binga
jeo savende
ki ya kangahe kumu
rimwe
rimwe mu are ko hendanda
kima
ngo buvyiwe ko
ningabirana na mwanje niko yangana
ari mission navyo vyaje gute navyo nyene nuko nyene babikwe kwa mama kwa
yari zanyu kunyene
eh ibi nivyo bikoga bahungu
oya sije bakwega rero nabakunda batabifise iramu yose guyiwe
urafite ingabirano kuri ri
oya ntavyo nzi vraiment je nsinga no gutamba gusa
tamba gato tra
oya
nari ngari
what nzo gutambira ntwabira mu kavyinira
kavyini rero urakunda dis
Manager, yeah, what's up? I'm going to be a girl. I'm going
to be a girl. I'm going to be
Instagram, right?
Yeah,
I'm going to go to the
Instagram.
Just for this. Je suis un peu plus de temps.